banywanyi basende DFDD baranegura bivuye inyuma abashinga amateka kuri bo abashinga amateka ngo ntibakibaserukira kuko batigera bavugira abanyagihugu radio haguruka ngo niyo muri kino gihe iserukira abanyagihugu ngo kuko ariyo ishikiriza ingorane zibahanze abo banywanyi basende DFDD bakifuriza radio haguruka kubandanya itera imbere kugira iguma ari ijisho ryabo Kuri uno munsi nyene abarundi batari mu gihugu nabo nyene bagize icyo bashikiriza Dondo Diemba z'umutima abo barundi wumva nabo bakira gute ibikorwa bya radio haguruka
Muri rusangi abenshi mu Barundi twayanze bari nyuma y'igihugu baba abahunze igihugu baba abari hanze kubw'imirimo yabo barakenguruka ibikorwa z'ino radio umwe mu bo twayanze amenyesha ko radio haguruka yaje hageze muri kino gihe igihugu cugarijwe n'ingorane nyinshi iradiyo ngo irakwakwanya igashikiriza abarundi ibitari bike ivyo mu bisata bitandukanye bagaheza bakabimenya nawe nyene abona ko radio haguruka ari ijisho ry'abarundi
Mbanje kwifuriza umunsi mukuru ekipe yose y'abamenyesha makuru ba radio haguruka nifurije umunsi mukuru abakunzi bayo bose hanyuma ndumwe mu Barundi bakunda amakuru aca kuri radio haguruka n'ibiganiro biyicako ndashima gose ibikorwa byayo na cane cane ukuntu yitanga mu kudutohoreza amakuru ibi bavyaranyegejwe na buriya butegetsi bwa CNDD-FDD amabi akorerwayo abahohoterwa abanyuruzwa bakaburirwa irengero radio haguruka irakwakwanya ikabitugeza ko ku munsi kandi ikaduha amakuru atomoye ikindi nshima nuko radio haguruka yaje hageze mu gihe igihugu tubona cugarijwe n'ingorane zitagira uko zingana bakaba batubereye nk'ijisho aho twebwe abanyagihugu tudashobora gushika kumenya ibiriko bikogwa ariko iyo umvirije amakuru ya radio haguruka hafi nka byose bigize ubuzima bw'igihugu urabimenya n'ibyo baba baranyegeje byose tukabimenya byinshi rero dushimira radio haguruka niko bidondagura ngo tubimare ariko by'ukuri ikora ibikora inka
agira ko asaba barundi gushigikira radio haguruka cyane cyane mu gutanga amakuru gutyo buri murundi wese abere ijisho mugenzi we ikindi ngo gikenewe n'intererano y'amafaranga kuri iyo radio ngo kugira ishobore kurangura neza umurimo
Icyo saba abakunzi ba radio haguruka bose abayumviriza ubwa mbere nuko twoyishigikira muri uko kuyishigikira rero umwe wese yoterera icyo ashoboye kuba aba mbere mu gushikiriza amakuru cyane cyane aho umunyagihugu wese umukunzi wa radio haguruka ari akaba nawe ijisho kugira ngo abe kandi ijisho ry'umunyagihugu wundi amakuru tudashobora kuvugira muri buno butegetsi tukayahereza radio haguruka yo ikayatuvugira ikindi ndi nuko twogira urunani tukaba abambere kandi mu kuyitera umusada tugaterera uburyo kugira ngo ishobore kuguma itera imbere kuko turabizi yuko mu kugira ngo ishobore kuronka amakuru hasabwa byinshi kandi n'uburyo burimo murakoze
umukozi w'Imana Marc Ndo w'Imana nawe ashikireze ari ne munezero
uwo mukozi w'Imana nawe nyene yamenyesha ko barushirijeho kumenya ibibera mu Burundi bikogwa n'ubutegetsi intwayi hari ngo yazanye amahano mu gihugu hajyo haguruka ngo iragerageza no gutabariza abanyuruzwa n'abafungwa iruhande y'ubundi bugizi bwa nabi bukogwa mu gihugu
isabukuru nziza kubw'imyaka ine irangiye radio haguruka iri kirakora by'ukuri abarundi twararushirijeho kumenya cyane ibibera mu Burundi cyane cyane ibikogwa n'ubutegetsi buhari uyu munsi na kino gihe yazanye amahano mu gihugu cy'u Burundi uyu munsi atamumenyesha makuru yigera yibanga uyu munsi atamuntu aharanira gatera kazina muntu ikagisonera ego nkuko abantu banyuruzwa abandi bagafungwa by'ukuri radio haguruka iragerageza kubatabariza kandi byo kuri bikagaragara bikaboneka kandi bikamenyekana iyi radio haguruka yaje nkurukiza ku Barundi yaje nki radio twovuga ni ntabaza ije gutabara Barundi ni radio yumvirizwa n'abarundi beshi mu bihugu bitandukanye mu makungu hirya no hino by'ukuri abantu baramenya ibihayi birabera mu Burundi ubugizi bwa nabi bukogwa n'intwaro uyu munsi iriho mu Burundi akabikose bakurira Barundi muri make radio haguruka irabivuga kandi tukabimenya abatari bakibira bashikira hirya no hino
nawe nyine atera intege abakorera radio haguruka agasaba Barundi gufatana mu nda barabo uko bashigikira abamenyesha makuru bakorera mu buhungiro Abarundi ngo barinjiranywe n'intwaro ruhonyanganda ngo ni nayo yatumye abamenyesha makuru bakorera mu buhungiro yamara umwizero ngo urahari ko hazogera igihe amaradio yose agasubira gusamiranira mu gihugu
radio haguruka bayikorera ko bakomeze cyane kongera tuna batera intege kunubwo ko barakora mu bihe bitoroshye kuko turazi ko bakorera inyuma y'igihugu bakorera mu buhungiro turabashimira cyane bimwe bivuye ku mutima Abarundi baje dufatane mu nda fatane mu nda tuje hamwe mu budasa bwacu uwari we wese dushobore kuraba kunyine twoshigikira aba bamenyesha makuru benshi barimo barakora mu buhungiro n'izi radio zishikara kuduha amakuru yizewe akura mu buhungiro nka radio haguruka irafashe cyane abene igihugu irafashe cyane mu buzima bw'igihugu ego umuntu umunsi bamufashe hariruka akarondera radio haguruka bakamutabariza nubwo tubona babigoye bamwe babica radio haguruka iravuga ibikorwa mukora nta utobishima nta n'utokenguruka ngo twarinjiranwe n'iyo ntwaro ruhonyanganda iyo yatumye amaradio mesha kurera mu buhungiro ariko turizera yuko igihe kizoshika amaradio yose akongera gukorera mu Burundi akongera agasamirana mu Burundi bwose
n'abanyepolitike bagize icyo bashikiriza kuri uno munsi w'isabukuru igira kane ya radio haguruka King Blaise Iranzi atugire ku muriri kuri bimwe bishikirizwa na Leon Singendakumana yigeze kurongora inama nshingamateka y'u Burundi ku ntwaro y'umugambwe Sahwanya Frodebu akaba muri kino gihe ari umwe mu bakitse umugwi w'inararibonye mu muryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati
uwo munyepolitike w'inararibonye mu Burundi ashikiriza ko ashimishwa n'ibiganiro bica kuri radio haguruka kuko vyama bishimikira ku ntumbero yihinduka mu Burundi intumbero nawe yemera kandi ashigikira kuko nkuko abivuga ihinduka ari ikintu gihambaye mu buzima bw'igihugu n'abanyagihugu Leonce Ngendakumana akavuga ko ibi ganiro bya radio haguruka bizotuma abarundi bikebuka bagahindura ingendo kuko ibintu byose bihinduka kanatsinda ngo ntamvura idahita dutega amatwi Leonce Ngendakumana yigeze kurongora inama nshingamateka y'u Burundi
ndamaze iminsi itari mike numviriza ibiganiro bishyikirizwa na radio haguruka ibiganiro byarashyize ku nyota ibyo biganiro narabishimye kuko bishimikira ku kibazo ku ntumbero nanje numva kandi nemera ihinduka ni ikintu gihambaye mu buzima bw'ibihugu n'abanyagihugu ibintu byose birahinduka nta kidahinduka kanatsinda basokuru baramaze bati nta mvura idahita nawe uhoraho yabaye bati buracabuga cyane yandi nukuvuga rero ko ibyo biganiro bivuga ihinduka bizotuma u Burundi n'abarundi twikebuka tugahindura ingendo nicyo gituma byanshimishije nicyo gituma byanezereye nicyo gituma cyo ubwanjye ndabishyigikiye kuko ibyihinduka ndabyiyumvamo kandi ndabyemera ibintu byose bigahinduka ndahinduka
imyaka ine irarangiye iragihaguruka isamirana mu by'ukuri n'abanyagihugu turashaguruka cyane kuko ni radiyo itwumvisha ibigezweho amakuru agezweho amakuru ajyana ashimishije cyane cyane ku Burundi bwacu
ndamaze iminsi itari mike numviriza ibiganiro bishyikirizwa na radiyo Haguruka ibiganiro byarashize ku nyota
twasaka dufatireho kano kanya tubakeze kuri iyo myaka ine radio Haguruka mumaze mutanguye igikorwa cyo kumenyesha amakuru abarundi ni intererano ikomeye muri runo rugamba rwo kuzogerageza kunagura no kubogora igihugu cy'u Burundi murabona ibisata byose byarapfuye
uyu munsi igenekerezo rya 18 ntwara nte 2024 imyaka ine irarumanye radio Haguruka ishikiriza amakuru hamwe n'ibiganiro bitandukanye ku buzima bw'igihugu cy'u Burundi n'abanyagihugu bakibamo ndetse n'abari mu mahanga twashimye kubashikiriza amakuru ashimikiye kukungene imigwi itandukanye y'abarundi yakiri ikokwa za radio Haguruka no kugira ico bashikirije gikwiye gukogwa kugira ngo abarundi bashobore kubaka igihugu ciza bazoraga ababamuka ko jewe dondo tuyembaza umutima
na ari ne munezero
nitwe tugire tubashikirize amakuru dufatanije na Justine Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma Rekarero jewe dondo tuyembaza umutima ndabaramutse bamwe mu bariko baratwumvereza abandi nabo ndabahe mwiriwe bivanye na umwe wese aherereye
na jewe arine munezero nuko nyene ndabaramukije abandi ni mwiriwe musangwa n'ikaze ryo kubana natwe muri kano kanya
Radio Haguruka, Haguruka Barundi tugwanira igihugu cyacu
Arine munezero agire ko atubwira ico bamwe mu banywanyi bo mugambwe uri ku butegetsi SNDD FDD bashikiriza kuri no sabukuru igira kane ya radio Haguruka
Bamwe mu banywanyi b'umugambwe Standard FDD barashimira cyane abashinze Radio Haguruka hamwe n'abamenyeshamakuru bayo barashima kandi ko ibishikirizwa na Radio Haguruka ari by'ukuri ngo bamabasanga ibyo bonyene baba bazi uko byagenze ariko bivuzwe bagatanga karorero ku bikogwa n'urwego rw'iperereza ngo n'abategetsi bakomoka mu mugambwe wabo bafise umutima ukomantaye rimwe na rimwe ngo iyo bumvise ibyo bakoze bivuzwe hari ibyo basha cyo babagahesha ngo yamara hariho nibindi batimbira ko bakabandanya babikora uko babiteguye Radio Haguruka rero ngo n'abategetsi barayumviriza ngo n'abategetsi bakomoka mu mugambwe wabo SNDD FDD bakomantaza umutima abanywanyi ba SNDD FDD basaba abamenyesha makuru ba Radio Haguruka kudacika intege abandanye bitanga mu gushikiriza ibibera mu gihugu cy'u Burundi basaba abanyagihugu nabo nyene kwitanga cyane mu gushikiriza kuri Radio Haguruka ibitagenda neza una cyane cyane nk'ibyo kunyuruza abantu muri kino gihe ngo biri ku murindi munini uruta wo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo indwi na kabiri bagatangazwa n'uko abategetsi babesha abanyagihugu ngo bashize imbere Imana ibikorwa bibi byose bivuzwe ngo nta kabuza ko bizoshikana u Burundi kugukira hakaboneka bushasha umwe mu banywanyi b'umugambwe SNDD FDD ni wabyivugira
kile irarangiye iragiye haguruka isamirana mu by'ukuri n'abanyagihugu turashaguruka cyane kuko ni radiyo itwumvisha ibigezweho amakuru agezweho amakuru ajyana ashimishije cyane cyane ku Burundi bwacu ni radiyo rero kandi zivuga ari byo namakuru baba batohoje neza mu byukuri turashimira cyane ubwa mbere abashinze radio Haguruka kuko ni icyumviro cyiza bakoze tukongera tukanakengurukira cyane abanyamakuru bayo kuko baritanga batezeganya kuko ajyeho bwanje hari amakuru numviriza njyewe bayaze nkaba nanjye nshobora iki kintu kuko bavuze nicyo kuko nanjye mba ndagifite ko ubuhamya radio Haguruka rero ukuntu abanyamakuru bayo bakurikirana inkuru bakanatohoza burya ahanini uko bivugwa niko n'abategetsi b'u Burundi bakora ko kuko hari ibyo bakora bagira ngo ni mu ibanga mugabo bagakanguka basanga byamenyekanye bakumva biriko birashamirana bigatuma rero baca bibaza nti none ni kubera iki biriko biramenyekana ahanini cyane cyane reka mvuge aho nzonze kuranga cyane kenshi kuko mu rwego rwo guterereza mu by'ukuri hari ibyo Radio Haguruka ishyikiriza ugasanga nyine badumye ko uko biri uko byateguwe byose ni uko biri bikanatuma mbere ahari n'abarongoye urwego rw'iperereza basubiramwo akavuga ati kira nibi bintu bigende gute nayo yo bategura ibindi byo kuvugira ngo baguma amaso kugira ngo iyo nkuru barabe yuko itobandanya mbere ahanini mbere tumaze gukurikira n'uko n'abategetsi bacu bareka guhinduka bakamuga amakuru yose Radio Haguruka isohora barayuzure hanyuma mugabe kirewe n'uko hamwe hamwe bavuga tuti yamara intenderi yashisha umuti ibireka tubigaruke idaha ubihindure bimwe bakabireka hari n'ibindi batindira ko nyine bakamira bakayunguza bakamira kuko bazi yuko kenshi abategetsi bacu bafite imitima ikomanaye rero nubwo biri uko turasaba abanyamakuru ba Radio Haguruka kwamara intege kugira ngo umwete n'ubwira no gusanga cyane cyane namwe nyine murazi yuko abanyagihugu ari bo babamenyesha ibyo biriko biraba hano mu gihugu kubandanya mukora cyane kugira ngo mwisange ntagire ijwi ry'umuntu rishobora gusohoka nk'uko aba yatanze kuvuga ngo murihindure kujya mwema muriko murahindura nyine kandi ikindi nacyo twizera neza yuko intera n'interuka intera n'interuka ubundi bushyashya buzaboneka kandi ikitavuzwe ntikivuga ni ngombwa rero yuko dusaba rero n'abanyagihugu bari hano mu Burundi ko bagaragaza bakabandanya bitanga cyane ibyo byose bitagenda neza bakabishyikiriza abanyamakuru ba Radio Haguruka kugira ngo bivugwe kombore hari aho bizoteba bakabona yuko ibyo bari kurakora byose ari impfagusa bakikubita agashyi kuko turabye muri iki gihe umenga utuzo twa Burundi turimo nubwo na munsi mu bintu byo guhohotera abanyagihugu ngo kunyereza abantu n'ibindi bifite umurindi muremure cyane gusumba nk'ibyo bavuga byabaye mu 72 ariko rero kandi byo ntihamwe nyine mvuga tuti abarundi bahindura bagahindura n'ibintu kuko dushaka kumbwira nyine bahindura bagahindura no mwibutsa aho bavuga ko iho ari ihoreye ho n'umuryango ibyo ku bategetsi bacu byo barakuye ahubwo umenga bobo bari muri cya gihe cya Mose ko gukubise ikofi teza kongera nawe kumusubiza ntabwo bari mu gihe cya Yesu kandi ka igitangaza ni uko nabo nyine nk'uko biri n'ababwiriza shingiro badaheruka kugira uko bishakiraga ngo bashyize imana imbere ariko umugabo ni ugwihendo ni ugwihendo none rero nimutere imbere nk'umuzinga turahari ibyo byose bitagera neza tuzagerageza tusaba abarundi bose mu bisata aherereyemo kuvuga ibyo byose abona bitagenda neza niho Burundi buzokira kuko mu Kirundi bavuga ngo uvumura kesho gatota bamwe tuvuga ibyo byose bitagenda neza mu bisata bitandukanye mu wese hari abandanya amurika 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 kugira ngo turabe yuko ejo Burundi buzokira kuko hari indirimbo nkunda cyane n'ubu ingoma zose zamaze zigenda zikuranwa nta kabuza yuko n'iyi ngoma itazohava kugira ngo haze Uburundi bushasha
Leos ngenda kumana abandanya ashikiriza ko naho Radio Haguruka ihimiriza ubutegetsi bwa CNDD-FDD guhinduka atakarusho kanini byotanga mu gihe abanyamigambwe n'imigu itandukanye y'abanyagihugu harimo n'abanyamadini batohinduka agahamagarira bagenziwe gufasha Radio Haguruka mu gikorwa cyo guhimiriza no kwigisha abarundi guhinduka abanyagihugu bose aho bari bakamenya ububasha bafise barekurirwa nibwirizwa shingiro ry'igihugu kuko ari bo soko ry'ubutegetsi ubona ko ari nabo bama batora inzego zirongora igihugu kubgiwe rero abanyagihugu bategerezwa gufatana mu nda mu bikogwa n'imirimo itandukanye kugira babone gushika kuri rya hinduka umurundi wese yifuza mu gihugu cyo Burundi Nubu dusubiye rutege amatwi umunyepolitike Leonce Ngendakumana
ariko rero radio haguruka irashimikira cyane guhimiriza abategetsi ubutegetsi bw'umugambi CNDD-FDD guhinduka hajya naho abarongoye umugambi CNDD-FDD abarongoye inzego buhinduka bonyene nibyo akarusho kuboneka ariko mu gihe abanyagihugu abanyamigambwe abarongoye inzego abanyamashengero abakozi abarinyi aborozi abakora ubuzi bwose batohinduka nta kintu kinini cyohinduka mu gihugu cy'u Burundi nta kintu cyohinduka nicyo gituma twebwe twumviriza iradiyo haguruka dusabwe na twebwe guhaguruka tugafasha iradiyo haguruka kwigisha abanyagihugu guhinduka no guhindura ingendo abanyagihugu bakamenya ububasha bafise bahabwa nibwirwa shingiro ububasha bukomeye cyane nibo soko ry'ubutegetsi badatoye badatuye abo bategetsi ntibobaho badatuye izo nzego ntizobaho badahaye ubwo butegetsi abo bategetsi n'izo nzego ntibyobaho bamenye ko ari bo soko ry'iterambere mu gihugu ry'ibintu byose dufite muri iki gihugu cy'u Burundi ibyo dufise ntitubikesha abategetsi ubutegetsi tubikesha abanyagihugu biva mu nguvu z'abanyagihugu biva mu kuya k'abanyagihugu abanyagihugu batavuye hasi ngo barime borore batavuye hasi ngo barangure imirimo inyuranye kwigisha kuvura gukingira igihugu n'abasirikare n'abapolisi gukimanza neza batavuye hasi ngo bigiye abanyamashengero ngo bigishe abanyagihugu ingene bategezwa kwigenza bubahiriza amabwirizwa y'Imana bakabana bubahana mu budasa bwabo burya ibyo nibyo byofasha kugira ngo byahinduka rishoboke
sivyo gusa Leonce Ngendakumana avuga ko radio haguruka imaze gukomeza inyigisho zishimikiye ku guhimiriza abagize leta ngo bahinduke igafashanya n'abandi barundi bose bipfuza ihinduka izoba ifashije cyane u Burundi n'abarundi uwo munyapolitiki asaba radio haguruka kudahimiriza gusa abagize leta ihimirize imigwi yose iri mu gihugu bose bafate inzira iganisha kwihinduka abanyagihugu bave mu marushwa barimo
hanyuma rero radio haguruka imaze gukomeza izo nyigisho igafashanya n'abantu bose bipfuza ko ibintu bihinduka izo bifashije cyane u Burundi n'abarundi akamo rero duteye iradiyo nako kudahimiriza leta gusa cyangwa abarongoye leta cyo bita leta nako guhimiriza imigwi yose iri mu gihugu kugira ngo ibe hasi twese tuje mwihinduka duhinduke duhindure ingendo abanyagihugu abanyamigambwe abatorwa ngo barongore inzego twumve neza ko tutaba dutowe kugira ngo dukandamize abanyagihugu dukandamize abo tutavuga rumwe dufate itunga ry'igihugu turigire ikibare cyacu abanyamashengero nabo nyine bumve yuko kizira kikaziririzwa kuza kwisuka mu bya politiki ushaka kugira ibya politiki cy'ishengero uje mu bya politiki ushaka kugira igishengero agira igishengero aho niho muzoba mufashije cyane igihugu n'abanyagihugu kuva mu marushwa n'amaganya abanyagihugu babayemo turumva abantu bagomba bidoga hirya no hino ariko bikatoraza cyane kuri ngene abantu bitanga uciye mu buzi ubona ko abantu bitanga ukudasanzwe abarimya boruzi baritanga abaganga abacamanza burya bariho bitanga hariho abasirikare n'abapolisi benshi cyane bitanga ariko bakabura ikibashigikira ugasanga inzego zirabakoresha gusa zirashigikira ugasanga abanyagihugu nabo barondera icyo rirenza cyangwa nyamigambo barondera icyo rirenza ntibabashigikira mwe nabo bantu bafise iyo ntumbero yo gukunda ibikorwa yo gukora yo gufasha bose rero nurangiza saba radio haguruka gukomeza igikorwa cyo kwigisha igafashanya nabo bose bifuza ko ibintu bihinduka kugira ngo dushike kuri iryo hinduka vuba ubwo nibwo butuma nibwo butumwa noha radio haguruka nibwo butuma noha abungiriza radio haguruka kandi muri icyo gihe bimaze kuba abantu bose bohemiriza abantu kumviza iyo radio kugira ngo izo nyigisho zose zigire akamaro zigije zimara igihugu n'abanyagihugu
mu gusozera ano makuru arine munezero adushikirize ivyavuzwe n'umuyobozi w'iradio RPA kuri uno munsi radio haguruka ihimbaje isabukuru igira kane iriko irashikiriza amakuru n'ibiganiro abanyagihugu
Bobo Rugurika rongoye Radio RPA tangura keza Radio Haguruka ku myaka inimaze ibimaze gukogwa na Radio Haguruka muri iyo myaka ine ngo ni intererano ikomeye mu gihe hari abanyagihugu benshi batagishobora gushikiriza amakuru mu bwigenge muri kino gihe hari intwaro mbi mu gihugu
twasaka dufatireho kano kanya tubakeze kuri iyo myaka ine Radio Haguruka mu maze mutanguye igikorwa cyo kumenyesha amakuru abarundi ni intererano ikomeye muri runo rugamba gwo kuzogerageza kunagura no kubogora igihugu cy'u Burundi murabona ibisata byose byarapfuye uno munsi igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri kumfiro kubera ubutegetsi bubi buhari nibaza rero yuko abantu bose bafata inkingo yo kugira bati reka turabe icyo twokora nabo gukeza iyo yose ni intererano rero nibaza ivyo mwebwe mu mazi myaka ine mukora byarashoboye gufasha muri umwuga wo kumenyesha makuru wo kubwira abarundi haba bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu ibiriko birabera mu gihugu cyabo na cyane cyane ibintu by'amafuti by'ubwicanyi ubusuma akarenganyo bikogwa muri kijya gihugu cy'u Burundi nibaza rero ko ari ibintu mwo kwishimira namwe abarundi batari bake baravyishimira birabafasha kuko murazi yuko muri kijya gihugu ubuhaje intwaro y'ubwicanyi nitwo batukiyita ngo intwaro y'umukazo ni intwaro y'ububandi n'ubusuma n'ubwicanyi murumva rero yuko muri bene ico gihe abantu bari mu gihugu si benshi baba bagishobora kuronka uburenganzira bwo gushikiriza amakuru mu bwigenge mu bwisanzure arico gituma rero nibaza igikorwa cyanyu cyafashije cyane kandi kumbure kiri no mu bishobora kuba kiriko kirafasha mu kwamama kugira bujya butegetse ntibwihi nkumbi ntibwihi bara burya iyo umuntu ariko arategura ikibi mugaba kumva yuko iruhande hari uwundi ariko aramurereka kandi yiteguriye gusemerera burya biramuha kwiyumvira burya butegetse rero bwa Sende David niba dako ari cyo gituma butarakora ibara rya nyuma no kuvuga nka bya bindi by'ihonyabwoko cyanke badandaje igihugu nyene kuko urabona muravye ngere badandaje nk'amashyirahamwe ya leta ingene ubutunzi bw'igihugu babwigaruriye uno munsi abarundi imiliyoni 10 na zingahe bose bari mu bukene bari mu nzara mu Burundi ntukimenye umutunzi n'umukene abantu bose barira ubukene bigaragaza ko kajya kagwe nkuko tubamye tubivuga akagwe k'abantu batarenga 10-15 batwara Sende David n'igihugu nibo bihaye amatungo y'igihugu cyose nibo bagaburira imiryango yabo nayo abandi barundi ntaco bababwiye ico rero nibaza ko ari ikintu mukwiye kubandanya mukorera ko musemerera mugira amatohoza uko mubigira
naho bigoye gukora umwuga wo kumenyesha makuru. Abamenyesha makuru ba Radio Haguruka basaba kwihangana na rijya atari umwuga umuntu akuramo ubutunzi, ariko ukaba ari umwuga utera iteka uwukoranye urukundo.
Nivyo biragoye, biragoye cyane ndabizi. Uyu mwuga wo kumenyesha makuru n'umwuga ugoye, kuko ni n'umwuga novuga ko ari nk'umurimo mwitumo, kuko kenshi ntugire ngo ni akazi gasanzwe nk'akabandi, nka kujya wumva umuntu avyuka akaja ahantu gukora ikintu kanaka bamuteguriye. Umwuga wo kumenyesha makuru ni nk'umwarimu, ni nk'umuvuga butumwa, ni nk'umucamanza, umuntu aragwa ishinga no gutunganiriza abantu. Rero umwuga wo kumenyesha makuru mukora ni ikintu nibaza cyiza cyane, kiko kiraterera mu kunagura kijya gihugu cy'u Burundi. Kandi ndazi nta nkeka sinkekeranya ibi bintu uno munsi biriko birakogwa, ibyo muriko murakora, ibyo abandi bamenyesha makuru bariko barakora, hazogera igihe muzobona ivyamwa vyavyo. Ibi ndabizi neza cyane. Rero mukomere ku muheto, n'umwuga atabutunzi abantu babukuramwo, n'umwuga uno munsi muriko mukorera mu buryo bugoye bw'ubukene bw'ubuhungiro, ni ibintu bibasaba kujya umutima amenyo, mukagumana umutima ubuntu, umutima runtu, kuko twese nivyo bidufasha gukora kino gikogwa. Ikintu gusa uwo mwuga ufasha nuko iyo wawukoranye umutima mwiza, ukawukorana urukundo, ukawukorana akaranga mutima kibikogwa, atakurenganya, atagushikuza, atanabirimwo, n'umwuga ugutera iteka wewe wenyene, ugahezagira izina ryawe, ugasanga rero izina ryawe urarikoze, uraryubatse neza. Hanyuma barakunda kuvuga mu Gifaransa, niho bavuga ngo le métier de journalisme mène à tout, no kuvuga yuko umwuga wo kumenyesha makuru ukoze neza ukugururira imiryango yo gushika mu byo wifuza mu bisata byinshi. Icyo rero nibaza ko ari ikintu cyo batera intege. Mukomere kandi jewe mpora mfata akanya rimwe rimwe nkabumviriza, ndumva yuko mufise abantu mu gihugu cyose babizeye, bababwira ibiko biraba, bakabibabwira uwumva ko bavyishimiye, babinezererewe. Ni ikintu rero cyiza cyane mu gihe muzi Uburundi no munsi cyabaye igihugu cy'iterabwoba.
Umuyobozi wa RPA muri rusange araremesha n'abandi bamenyeshamakuru bose bariko bakorera mu buhungiro. Abo bamenyeshamakuru ngo bari mu bihe by'umubabaro, igihe nk'icyo ngo kizotinda kirangire. Abantu bica basonzesha abantu, bagasahura igihugu n'ibindi, mu nyuma bakaja gusenga Imana basenga ngo si abandi bemera. Abarundi bose baradwa ishinga n'ineza, ngo bakwiye gufatana mu nda bakumvikana uko babogora Uburundi, ngo ashobora kurera amaboko ngo bahebere abandi bagume basahura igihugu. Bigenze uko ababareka bakaguma basahura igihugu, bica n'abantu bo bariko barahemukira igihugu, abasokuru n'abana bariko baravuka bakeneye kuragwa igihugu ciza.
Akandi kajambo nibaza noshikiriza haba abamenyesha makuru ba Radio Haguruka canke abumviriza Haguruka, nuko nobabwira ko mureme uno munsi muriko murakora igikorwa cy'iteka, mugikora kumbure mu buryo bugoye bw'ubuhungiro, bw'ubukene. Abantu babaha amakuru kumbure ico bita amasource d'information, kumbure bamwe baratega ubwoba, ariko mukomere kwibanga nkuko nabibabwiye. Iki ni igikorwa bimwe bita umurimo mwitumo, ni igikorwa cy'iteka udashobora gukora udafise ingabirano mu mutima yo gukunda abantu, yo gukunda igihugu. Nicyo gituma rero nibaza ko mwukomera. Hanyuma nibaza ko Burundi no munsi buri mu bihe by'umubabaro, haba mwebwe abamenyesha makuru ba Radio Haguruka canke abanywanyi babumviriza, nibaza ko ikintu novuga no munsi ni kubaremesha. Ndabaremeshe kuko ibi bihe turabizi, ibi bihe twabiciyemo twese, ibihe by'umubabaro, ibihe by'iterabwoba, ibihe by'akarenganyo turabizi. Irya ntwaro y'icaduka ya Sende Defende turazi ibyo ikora, ariko nta kitagira iherezo. Irya ntwaro izorangira, irya ntwaro izorangira, iki kibi gitwara uno munsi mu Burundi kizorangira, muzobibona. Jewe ndi umukristo, ndakunda kubibwira abantu, hariho igihe cy'Imana. Imana ntikinishwa, mwana numva ingene bica abantu bagasahura igihugu bagakenesha abantu bagasonzesha abantu mugabo bakaja kuririmba imana mugabo iyo mana je nibaza ko atari ijya mana tuzi yaremye ijuru n'isi ni yindi mana cyangwa ikimana bobo bazi banyinahaza basenga kibatuma gukorera abarundi ikibi kibatuma gusonzesha abarundi kibatuma kwica abarundi murabona ingene bica takinya no mu majambo bavuga barabikoresha murabona ingene babivugwamo ico kimana rero cabo kibatuma ivyo bintu murumva ko atari ya mana y'urukundo tuzi ya mana ya basokuru ico rero nibaza ko ijya mana yacu ijya mana nziza imana y'urukundo hari igihe izovuga ati ibi birarangiye ibyo je ndazizeye rero nibaza ko namwe bamenyesha makuru baradio haguruka abanywanyi banyu bareme bareme ibi bintu bizorangira gusa dufatane munda abarundi nibave muri bwa buntu bw'ukwinubana bwa buntu bw'ukuvugana abarundi bose uno munsi abarundi bose bafise neza mu mutima bategerezwa gutahura ko dutegerezwa gufatana munda tukavugana tukumvikana ingene tuzobogora kijya gihugu cacu kuko igihugu caratewe igihugu catewe n'ababandi igihugu catewe n'abicanyi ntidushobora kurera amaboko ntidushobora kuguma muri ubwo buntu bw'injyane hanyuma ngo abo babandi nabo bicanye abari bo babandanya bicaye ku gihugu aho onye twoba turiko turahemukira Burundi duhemukira basokuru duhemukira n'aba bana bari ko baravuka dushaka kuzoraga igihugu cyiza mukomere rero turi kumwe cyane
turabashimiye mwebwe mwese mwarimo duteze abiri aha niho amakuru twabateguriye agarukiye turakengurukiye nabitanze kugira aboneke yongere atunganye Dondo Dieu mbatse umutima
nari ne munezero
twariko turayabashikiriza tukaba tubike bano imana ibandanye kubarinda mugire aho muba mwubahwe mwongere mwiyubahirize na gahwane na ubuta.